Ababyeyi biwe twashoboye kuyagisha bashoboye kutubwira neza yuko iyo ngwara iyobeye cyane ndetse bobo batarashobora gusobanukirwa uburyo uwo mwana ariko aragwaramo ndetse ababyeyi buzuye amarira ndetse n'agahinda kenshi kagiye gatandukanye. Tubibutse neza yuko uyu mwana Rebecca afise papa wiwe ariko mama wiwe akaba atashoboye kuba hafi yiwe canke atashoboye gukurira hafi y'umubyeyi wiwe mama wiwe. Rebecca akaba ari umwana w'umukobwa asanzwe arezwe na papa wiwe. Bamwe mu babanyi bashoboye kubona ubugwayi bw'uno mwana nibo bariko barafasha papa wiwe kugira ngo bashobore gukurikirana uwo mwana w'umwigeme, na cyane cyane yuko umwana w'umwigeme usanga bitoroshye yuko ushobora kumugwaza mu bitaro uri umuntu w'umushinga ntayo.
Mama!
Nahumuryamye kangaho gato.
Umubabaro udasanzwe ndetse ni n'uburibwe budasanzwe ku mubyeyi ashobora kuba yarabyaye. Nibyo, ushobora kuba uri mu bihe byiza cyangwa ushobora kuba uri mu bihe biteye igomwe, ariko ntiwiyibagize neza yuko inosi hari abantu benshi bababaye ndetse hari abantu benshi bafise uburibwe. Bavuga ati fasha nawe warafashijwe kuko ugeze, ni kubera ko hari abandi bashoboye kubigiramo uruhara kugira ngo ushobore kuba uri icurica uyu munsi canke ushobore kuba ufise ibyo ufise uyu munsi. Support Media TV, Ihuriro TV, turi kumwe twese, twashoboye kugira icyo dukora kugira ngo dushobore gutanga ubufasha bwo kumenyesha amakungu abarunda barundi kazi aba diaspora bari hirya no hino kugira ngo bagire icyo bakoze mu gukiza amagara ya kino kibondo Rebecca, kubera ko aho ubona yuko ageza aho umwasi ashaka. Rebecca amaze kuvurirwa ku bitaro byinshi bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu gisagara cha Bujumbura, ariko inyishu bagiye baramuha hose nuko abaganga bashoboye kunanirwa bamurungika mu bihugu byo hanze kwivurizayo, ariko umuryango wiwe ntiwishoboye ndetse umuryango wiwe uri mu buzima bugiye bubayabaye. Aho twashoboye kuyaga n'umwe mu babyeyi ba Rebecca batwiganira ubuzima babayemo, aho bakubwira ati n'iminsi ibiri irashobora guhera tudafunguye ndetse n'itatu n'itanu igahera tacyo turonze dushira ku munwa turonse tugashimira Imana, ariko tubuze tukiubika umukanda mu nda kugira ngo tubone yuko iminsi ukwezi ndetse n'imyaka yobiregeye imbere. N'umuryango utishoboye ubaye mu buzima bubi cyane, ariko kumwe namwe cyangwa kumwe n'Imana nta kidashobora guhinduka, kubera ko uyu munsi ushobora kuryama ukenye ejo ukabyuka Imana yaguhinduriye amateka y'ubuzima.
Sur mon terrain.
Bakunzi bacu mudukurikirana, uyu ni umwanya wawo kugira ngo ushobore kwandikisha mu gitabo cy'ijoro. Ushobora gufasha kugarura ubuzima bw'uno mwana kugira ngo ejo cyangwa hirya ejo uzugire icyo wirata imbere y'Imana. Agwaye ikivyimba nk'uko muri ko murabibona ku mutima. n'umwana w'umukobwa ababaye cyane. Ubuzima bwiwe muri no minsi ni kuboroga, ni gutaka atagira uwo atakira. Umwana ararira, ababyeyi bakarira, abagwaza bakarira, ndetse nabo bagwaranye ku bitaro nabo nyene bagaturikisha bakarira, kubera ko babona neza yuko atabundi buhungiro cyangwa ubundi bufasha bashobora kuronka. Uyu mwana w'umwigeme bakaba bamwandikiye igipimo kingana n'amafaranga miliyoni kugira ngo bashobore kumukorera urupapuro rushobora kumushikana ku bihugu mu bihugu byo hanze kwivurizayo. Rebecca akaba akeneye ubufasha, akaba atabaza kugira ngo umugiraneza wese ashobora kubyumva cyangwa ashobora kumva kano kamo agira icyo akoze kubwiwe. Yongera anatabaza na nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyiza cy'u Burundi, General Major Evariste Ndayishimiye, ndetse n'umutambukanyi wo kugira ngo bashobore kugira icyo bakoze kuri kino kibondo. Ndetse akaba anatabaza n'abandi bagiraneza bose, yaba umurundi cyangwa umunyamahanga, ashoboye kumva rino jwi rimutabariza, ashobore kugira icyo akoze. Sabout Media turinga kugira ngo dushobore kugira icyo dukoze kuri uno mwana. Ubufasha bwa mbere twatanze ni gutabariza uno mwana. Wowe rero ofisi icyo ushobora gukora cyangwa icyo ushobora gufasha, nibaza yuko woraba nimero iri kiraca kuri video kugira ngo tukwereke uburyo ushobora kuronkamwo kino kibondo cyangwa ushobora gutemberera kino kibondo cyangwa ushobora agufasha kino kibondo mu buryo bw'amafaranga, haba nimero de compte cyangwa nimero ya rimikash cyangwa eco cash, kugira ngo dushobore kugarura ano magara ya kino kibondo. Erega twese twaravyaye ariko ntituza bazoturerera, twese tumeze neza ariko ntituzi ejo aho bukera uko tuzovyuka atumeze. Ababyeyi biwe bafise impungenge neza yuko uyu mwana ashobora kwitaba Imana mu gihe hatoboneka abagira neza bashobora kumufasha, kubera ko kino kivyimba kiragera igihe kikabora, ndetse agatangura gukorokamwo amashira, ndetse ukabona neza yuko umwana ageze aho umwasi ashaka. Ati kindi nacho impwemu haragera igihe zidashobora gusohoka kubera ububabare n'uburibwe umwana afise, kubera ko ikivyimba cyafatiye ahantu habi. Ababyeyi bo bakaba baramaze kumva neza yuko umwana wabo atazoshobora gukira mu gihe hatoboneka abagira neza bashobora kumufasha mu maguru masha kugira ngo ashobore kuja kwivuriza mu bihugu byo hanze. Amafaranga akenewe akaba ari amafaranga ashika miliyoni kugira ngo bashobore kumukorera igipimo cya nyuma, ndetse bongere banamwandikire urupapuro rumuha uburenganzira bwo kujana umugwayi wiwe kuvurizwa mu bihugu byo hanze. Bashobore no kunamubwira igihugu cyangwa bashobore kumurungika kimwe mu gihugu bashobora kubona yuko umwana yovurigwamo bikagenda neza. Operation zarakozwe, ndetse ubuhinga bw'abaganga bwinshi bwarakozwe, ariko umwana ntiyashoboye kuronka amahirwe iyo koroherwa. Gushika umwanya tuvugana, umwana akaba adashobora gufungura. Ubuzima bayemo ni gukoma induru, ni kurira, ni gutabaza. Aho ubona neza yuko ushitse mu bitaro wakigwa n'akabonge kenshi, ndetse usohoka amosozi yakurenze. Tukimara gushikayo nkuko muri ko murabibona kuri ako ka video, aho twashoboye gushikayo kugira ngo turemeshe no muryango, yabaye amarira, ndetse ababanyi bararira, abagwaza bakarira, ababyeyi bakarira, umwana nawe nibwo buzima bwiwe bivanye n'uburibwe asanzwe afise. Cuti mukundwa uri kuradukurikirana, nibaze neza yuko ino video atari yo kwirengagiza. Icyo dugusaba ni kuyisangiza abandi ndetse ugasabira ubufasha buno mwana. Ubwoba rero akaba ari bwinshi cyane ku babyeyi biwe bavuga ati ahari nze habura umuriyoni w'igipimo, mbega hazohava haboneka amafaranga yo kujya kwivuriza mu bihugu byo hanze. Ariko Imana ikora ibyayo, kandi inzira z'Imana zirenga igihumbi. Abakunzi badukurikirana, Abarundi, Abarundi kazi bagifise umutima w'ubuntu, umutima w'ubufasha, ababyeyi mwabyaye mugaheka, nibaza neza yuko mushobora kugira icyo mufashije kugira ngo kino kibondo Rebecca Munyirerando ashobore gufata urugendo aje kwivuza. Kumbure niyakira ni bimwe Imana izobandikako nk'igitsibo cyo kugororoka. Support Media iri kumwe na Ihuriro TV. Reka dushimire wowe wese wakurikiranye ino video, ugiye kuyisangiza abandi ndetse ugiye kugira icyo ushobora gukora kugira ngo kino kibondo tukigarurire ubuzima bwacu. Abasanzi aho bari hose basengere kino kibondo kugira ngo tushobore kugarukana ubugingo bw'uno mwana akiri muto cyane. Munyererando Rebecca ashobora kubaho ku bwawe, ashobora kubaho ku ntererano yawe, ashobora kubaho ku isengesho ryawe, ndetse ashobora kubaho bivanye n'uko wewe washatse yuko buno buzima bw'uno mwana bubaho. Erega ni Burundi bw'ejo, aba nibo badosigarana igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Fasha nawe warafashijwe, kuko ugeze n'uko hari abandi benshi bakoze ibishoboka byose kugira ngo ushobore kugeza ku rugezo ugeze ko. Twongera dusaba diaspora y'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kugira ngo igire icyikozo kugira ngo uno mwana ashobore kujya kuvugwa. MC Ivan Mutima wa Burundi, Support Media TV na Ihuriro TV nitwe twagize uruhara kugira ngo dushobore kubashikiriza ano makuru ataryoshye ariko y'ubutabazi. Merci beaucoup kuri wowe wamaze gukora subscribe, merci beaucoup kuri wowe uzahubwira icyo ukoze kuko uno mwana Imana ibahezagire cyane.